power line ahwefo nyina nyamenhira mu nyina power line tv edi dwumedie bi ebrɛ wo ewo mu fiefie mu yato ne din sɛ o kristo ni ɛne amamrɛ o kristo ni woni wo amamrɛ o kristo ni woni wo amanne ana sɛ mpo sɛ o kristo ni ɔyɛ amanne ne amamrɛ siame juada we ɛne juada bia nonson pepepe na yɛn suade wo power line tv so na wo bɛ yɛ nhyira bebree nyamenhira wo